kushukuru. Nimeona leo nikushukuru Baba. Rema sheka tayanda rababosa katayande. Chochote duniani leo nakushukuru Bwana.